Each county government chandruok ma kipenjo ng'ama nie iye to nyalo winodwa kata weye. Nikech jopiny dwaro gik maonge, pesa ma malo be onge. To higni manyo gavana ochako go tich jokama. Kok in ng'ama nokawo tich kuom Homabay man gi gik moyawo. Onge gimiyawo Migori kanyo cha onge. In gi chandruok gavana ikri ahika ni jokibiro goni kokodo tiya tiya. Ng'ama joge bath pap weyawe oringi nikech en pok odonjo e res be ok obi donjo. Ok obi yudo qualify ma. Miyo wan gima wadwaro ni jomoseyier otim tijegi. Wawuoyo kaka joluo, okaja Homabay, okaja Migori, tajaluo. Wakoni jomoyier te, omi thuolo timang'o? Oti. To ka gitieko tich, to penj ng'ato odhi ochung' e gima notimang'o? Otim. To sani penjo ng'ato nochung' e gima osetimo, to en mag lig achiel. Mano nogolo kanyo. Ni gima omero wacho cha en mago jomodenyo. Gavana koro ng'i jomodenyo, ipog jomodenyo gi joma dwa tich. Ng'ato osiko en e tije mare ni to okone mari emoneno. En dako tiye mare no. Miyo jo Migori, wan kodu, wan wakuwa mani jomoyer te. Kato bed MCA, kato bed MP, kato bed governor, miye thulo tima ngo? Uti. Donyime kuribipenje gimo timo.